USarah une-$48. Ufuna ukugcina i-1/3 yale mali yakhe enzele i-trip. Zingaphi i-dollars ekufuneka azibeke ecaleni? Sebenzisa u-48 njenge-denominator ufumane i-fraction elingana no-1/3. So, bathi into abafuna siyenze kukuthatha lo 1/3 simbhale abe yi-fraction ene-denominator engu-48 elinganayo naye khona asilazi elinani elingentla i-numerator yethu kodwa kuthiwa i-denominator yethu funeka ibe ngu-48. Sifuna ke ngokukwazi uba sisuka njani ku-1/3 siyofika kule nto e-over u-48 esingayaziyo. Ke ngoku ithini ndizayidrowa le box yam ndiye isika ibe ziipisi eziyi-3 ezilinganayo. U-1/3 wale box yam ipisi A1 kwezi pisi eziyi-3. Ndifuna ke ngoku ukuyibhala ibe yi-fraction ene-denominator engu-48. Kuzawufuna ke ngoku ndisikile le box yam ibe ziipisi eziyi-48. U-3 times 16 unika u-48. Ithetha uba le nto kuzawufuneka ezi pisi eziyi-3 ndizisike zibe ziipisi eziyi-16. So ndizayisika ke ngoku le ipisi ibe ziipisi eziyi-16 zam aziziyi-8. Ithi ndizawuyenza ibe uzawukhe uyicinga uba iziipisi eziyi-16. Ziyi-16 iipisi ezilapha, ziyi-16 nalapha, ziyi-16 nalapha. Ithi ndizayitshintsha ikhala endenza ngayo. Ithetha uba ke ngoku ziyi-48 iipisi zam ezikule box ngoba u-3 times u-16 unika u-48. Ke ngoku sifuna ke ngoku u-1/3 uthetha uba ulingana no-16/48 ngoba yile pisi eneziyi-16. U-1/3 uyafana nqwa uyalingana. U-1/3 uyalingana no-16/48. Siyenze ngokuyicinga le nto sikhe siyibone uba yenziwa njani. Uba ke ngoku ndifuna ke ngoku uyenze ke ngoku ngolu hlobo lokwenza ngayo zonke izinto. Kufuneka uthathe i-denominator yakho ufuna ilingane no-48. Funeka uyimultiply ngo-16 ngoba u-3 times 16 ukunika u-48. Luhlobo lokuthatha u-3 umenze u-48 funeka umultiply ngo-16 ukuze ufumane u-48. Ke ngoku ngoba umultiplyile i-denominator yakho ngo-16 ithetha uba le nto ne-numerator yakho funeka uyimultiplayile ngo-16. Uzawuthi ke ngoku u-1 times u-16 uza kunika u-16. Ithetha uba indlela yokuyicinga le nto kukuthi u-3 times 16 ngu-48. U-1 times 16 uza kunika i-numerator yakho engu-16. Ithetha uba u-1/3 uyalingana no-16 over 48. Sifuna ke ngoku u 1 over 3 ka 48. Sifuna u 1 over 3 ka 48 1 over 3 times u 48. Itindi pale 1 over 3 times u 48 over 1. U 48 over 1 uyafana no 48. Xa u multiply i fractions uza u multiply i numerators kuqala ufumane u 48, u multiply i denominators zakho ufumane u 3. Kuba 1 times 48 ngu 48, u 3 times 1 ngu 3 iza kunika denominator yakho. U 48 divided by 3 ukunika u 16. So u 1 over 3 ka 48 ukunika u 16. Lento u 1 over 3 elingana no 16 over 48.